uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa igama lami nguVusi Mavuzana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu udaba ke lapha nawe ingane zakwethu luthinta ke umculi kaMasikandi uSgwebo Sentambo usephendulele ke lapha emva kokuthi ezwe inkulumo kangizwe mayethu ngizwe uzombamba ngoba umntalabhile ke lapha kwi album yakhe ke lapha nawe ingane zakwethu thina ngale kokukhuluma kulo ake sikudedelele iclip kaSgwebo Sentambo uzwe ukuthi ubebeka athini ke abhekise lapha kungizwe ke lapha ambiza ngomzala wakhe uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa igama lami nguVusi Mavuzana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu udaba ke lapha nawe ingane zakwethu luthinta ke umculi kaMasikandi uSgwebo Sentambo usephendulele ke lapha emva kokuthi ezwe inkulumo kangizwe mayethu ngizwe uzombamba ngoba umntalabhile ke lapha kwi album yakhe ke lapha nawe ingane zakwethu thina ngale kokukhuluma kulo ake sikudedelele iclip kaSgwebo Sentambo uzwe ukuthi ubebeka athini ke abhekise lapha kungizwe ke lapha ambiza ngomzala wakhe
ngiyakuzwa emzala mina uthi uzongibamba mfowethu Mina mzala bengihlale ngikuhlonipha nje futhi ngathi umzala uzalo andi kodwa musuza ngaloshuni loyo bhuti hayi khululeka ke mfowethu ufike ekhaya kuwukuthi awucacisanga ngoba ngani umzongibamba kungixhawula nomzongibamba ngayiphi indlela ngoba angiboni khona okunye ongangibamba ngakho mhlawumbe ngaba yekho nje kungixhawula ube sungitshela futhi ukuthi ngubhuti kuwe noma ngiyinsizwa kunawe ungangitshela into ongitshela yona azongibamba kwenze nje azongijwayela kabi wena mina ngiyakuhlonipha nje mina ngeza nje lapho khona mzala kukhompyutha weloto wena isixobo nje Isiqobo sesentsangu lesi sesomile futhi nakhona ukungenzela uthi umzala.
Kolele, kolele, sobala. Yalo.